Turongeye kubaha ikaze nshuti namwe bagenzi mudahengeshanya gukurikira ibiganiro by'imbonesha kuri hanyu JCTV turabaramukije turi kuwa 11/0 umwaka w'2022 akaba ari wa mwanya tubageza ko amakuru mu rurimi rw'ikirundi jewe ngira ndayabashikirize ni nonzo mu Godefroy nayo uri karatuma amasanamu n'amajwi bibashikira uku bimeze akaba ari Poncier Sibomana turabahaye ikaze makuru uno munsi agizwe n'ingingo muri nkuru zikurikira umwimbo wifashe neza ku ishure ryisumbuye rya Gishingano uraza kubikurikirana muri ano makuru haribonekeza imyanda y'ubwoko butandukanye isukwa mu ruzi Nyabagere n'ibinyene muraza kubikurikirana muri ano makuru tubafitiye n'ayandi mu mwanya inkuru imwimwe ukwayo imwe ukwayo ishure gisumbuye rya Gishingano riri muri komine Isare mu ntara ya Bujumbura aho ni ku mutumba Gishingano zone Rushubi gifashe neza muri rusangi ivyo biva ku mwimbu ushimishije rironka Miteranza Mbimana umuyobozi w'ico kigo amenyesha ko nubwo biruko hari agahaze Poncier Sibomana aratubwira idonido
Ishure ryisumbuye rya Gishingano riri muri komine Isare y'intara ya Bujumbura aho ni ku mutumba wa Gishingano zone Gishubi gifashe neza muri rusangi na cyane cyane mu gutanga ubumenyi bukwiye ibyo bikagaragarira mu manaje iryo shure rironka mu bibazo bya leta nkuko bimenyeshwa na Nzambimana Mitera umuyobozi w'iryo shure amenyesha ko bipfanye no kwitanga kw'abigisha n'abayobozi b'iryo shure umwe mu bandanya wiyongera cyane ne mu gihe uyu mwaka hoho Kwa mwaka w'icyenda bamenye bicijana kwijana.
Shure muri rusangi twahera no kubicigiri rifise abanyeshure amajana 365. Wange dufise sikre, alors sikre ya mbere kwa mu yindwi gushika mu w'icyenda. Kwa dufise n'abo mu nyuma y'ishure shingiro kuva mu 11 gushika mu 13. Kaba dufise ibisata bitatu igisata cyigisha indimi cyangwa section de langue amane y'icyigisha cy'ubuhinga iyo shimi science de la terre amana na SSH banque science sociale et même nabo yo iracyari nshasha mu mashuri ya mbere yacyari mu hambere itangiranye n'uyu mwanya izo turamura ni izo section zibiri ya langue na science tugiye nko ku cy'umuhimbo tukavuga ko ishuri ryifashe neza nko muri mu mwaka w'icyenda bagiye bakora ikibazo cya konkuru mu uyu mwaka twe twamenyesheje ijana ku ijana ibisiti ari 100% hanyuma muri egizame deta muri section langue bari bamenye a 62.8% hanyuma siyanse bari bamenye kuri 53.4% ariko nicyo nashobora kuvuga mu bijyanye n'ubuzima bw'ishuri
Iko murafuze yuko nubwo ibibazo bitabuze umwimbo warushimishije uyu mwaka mbega mwe duma bigendeje gute kugira ngo mukorere muri aya makondisi ariko umwimbo uzushimishije
Iko icya mbere nitaye nibyo ngo kwitaho akazi bagushyize ahantu ntucurera amaboko nk'ubu tuboruganiza abanyeshuri sizere na 20 baba bari ku ishuri gratitude gushika seter 20 umva ni mu gatondo misi yose hanyuma après midi nawe bagaruka lundi mercredi jeudi cyabongera bakagaruka nyine do 15h17 kugira bagire activité sinibere ubu byose bishe bafasha kugira hano mu kugira revisio umva n'ababyeyi baradufasha nko mu bijyanye n'imijyanye na personnel bavuze ko dushobora kuronka inzego umwigisha abuze cya dukirisha n'abayabyeyi tukabwira ikibazo gihari abantu babo bakadufasha ari nk'igihumbi kibonetse tukahemba umuntu aba yitanze akadufasha
ariko ngo naho biruko haracyari hagahaze akagaruka ku bukene bw'intebe aho hari aho abanyeshuri bicara ari batatu izihari nazo zikaba zikeneye gusubirizwa kuko zishaje aho atibagiye ibitabo Tom bikoreshwa mu gisata cy'indimi mu mwaka w'umunani agasaba ko boronswa intebe hamwe n'ibindi birasi bibiri ni mu gihe iryo shure risigaye rihurumbirwa n'ibitigiri byinshi by'abanyeshuri bava mwaka karere
ibibazo byo turabifise ibibazo by'intebe
Haribonekeza imyanda y'ubwoko butandukanye mu ruzi Nyabagere ibyo bigatera mpungenge bamwe mubaba ku nkengera z'ubwo ruzi Jean-Claude Nzambimana aratubwira idonido
Haribonekeza imicafu iva mu mazu isukwa mu ruzi Nyabagere rugabura amakaritie yataba Muyaga na Nyabagere yo muri zone Gihosha uhereye hafi y'ibarabara ry'igihugu nimero ya mbere Imicafu y'ubwoko butandukanye iraboneka muri ugo ruzi ahanini igizwe n'imifuko amacupa avamwo ibinyobwa imicafu iva mu mazu n'ibindi ibyo biri uko no hafi ya kararo gahuza karitie Muyaga na karitie Nyabagere uciye aho bita ku mwembe ikindi kirundo cy'imicafu kinini kiribonekeza hagati ya serire ya gatatu n'iya kane muri karitie Nyabagere Baba hafi ya hatabwa iyo micafu bavuga ko umunuko w'iyo micafu ubarembeje kandi ko bafise ubwoba ko iyo micafu ishobora gutera indwara ziturutse ku isuku rike abana babo Claver Sindakira nyumba 10 muri serire ya gatatu avuga ko ababa muri ayo maserire bafise ikibazo caho bashira imicafu kuko atashira hamwe Rijejwe kwegeranya imicafu rikorera muri ako karere bagasaba ababijejwe kubaronsa ikibanza cyo gushiramwo iyo micafu canke babaronse ishira hamwe ryo kwegeranya iyo micafu
yewe nga ikintu bavuga kuri iri yarara twebwe nga ntamo dukasete mu dufise nta turaronka nga muri no kati ya cyane abagera nico gituma be kesi twagirageza bene gihugu kugira tuhimirize kugira baronka hano kugira tubahimirize ikintu boronka babashira naho dufise boshiri yarara nico gituma be keshi bayitangaha twarahondi moduka ya setemo twarabunyo yirahari turagerageza kugira bene gihugu mu mise do twari twabifashe turabyegeranya byose aha hose turabyegeranya turabiturira turatuvyegeranya tukavyiganiza uruhande rumwe tukakwana bene gihugu bo ngaha maga kaserire maka hantu zeye Mwe zinzu zanje 10 ntwara tukegeranya tukaca turiturira. Eh kubera nti twaronka iyo nkubutworonka ni mode nayo bimodoka imwikaza muri kite yacu ya Nyabagera. Twogerageza bishoboka bagafuma baza baradutoza amafaranga ajya abandi batoza tukaronka imodoka itu iza gutora amasetemo yacu. Na handi na hamwe bafise aha hose nabo muri iserire ya ga muri iserire yacu ya gatatu. Ni serire ya kane wana ko iyi ni serire ya gatatu iyi ni serire ya kane yose yararita ngaha muri seri ya gatatu yose yose yararayizana ngaha nico gituma bujya nko kuri bishoboka byose mukatugira imbere mukadufasha tugakwana twese kugira turagutworonka imodoka idutwarira yara
turacyarondera abarongoye ayo makaritie kugira ngo bagire ico babivuze ko
ugaruka rugera kuri 20 niko gwaronkejwe impapuro zerekana ko bakurikiranye ururimi rw'icyongereza izo nyigisho zikaba zatanzwe n'ishyirahamwe Back Youth Globe Nzambimana Jean Claude n'ubundi aratubwira idonido
ugaruka rugera kuri 20 nibwo gwaronkezwe impapuro zerekana ko bakurikiranye inyigisho z'ururimi rw'icyongereza n'ishyirahamwe Brightness and the Companionship Youth Global BAC Youth Global mu mfunyapfunyo gwaruka ukaba gwakurikiranye izo nyigisho mu kiringo cy'amezi 10 cyane cyane bigishwa ururimi rw'icyongereza mu buhinga bwo kuvuga nkuko bishikirizwa na Ali Miburo aserukira imbere y'amategeko iryo shyirahamwe
ego twatewe iteka kuko abaronse amasertifika si ba Kenya barabantu 20 mugabo 16 nibo babashije gushika aho rero baragize ivyo bita ama examen barakoze ama interview barakoze nibibazo byinshi kuko twebwe duhagarariye kuvuga cyane ku icyongereza twigisha hajya si ya kindi cyo kwishura level yuko bagira writing skills mugabo ahanini tubaduhagaze kuri speaking skills rero twabashije kuronka abanyeshuri 20 mugabo no munsi habashije gushika 16 tukaba twigisha iki kitari gitonya twigisha ibirasi bitatu buri kirasi kimwe utegezwa kuhamara amezi 3 bisigura yuko amezi 9 hamu uhejeje ayo amezi 9 hariyo ukundi kwezi 10 ucuja muri internship internship ni nka stage ukwimenyereza gute wovuga imbere y'abantu gute woshikiriza icyumviro gute wogirya self realization ukwimenya ntugire n'ubwoba urashaka kubuza icyongereza mugabo utazi kuminimiza amaso y'abantu ubageze imbere byose bigaca bicika rero uko kwezi 10 abarimo kugira iyo internship iyo stage kugira ashobore kumenya koma nawe nashaka gutanga speech kuvuga ivyazi ivyo yize urya bwoba niho nyine cyo turitumira aho akajyo ko kubukura kama bisigura ko tugira amezi 10 minimum
ari Miburo avuga ko mu myaka yababa 8 bamaze bakora izo nyigisho zagize akamaro kanini kugwaruka
ngira urabona yuko mwembwe twari kumwe hari ndani ngira mwabonye abana benshi babashije kuvuga icyongereza mwabonye nakana gatonya kavuze neza gushikaho n'abantu batangara byukuri iyo myaka yose tumaze gukora ubuhamya turabufise kuko parmi menshi y'amakebwa akorera hano usanga ari abamambre twagiye twigisha kandi bajya bose mwabonye hajya benshi muri bo nitwe ni uwo mugwi wabashije kubigisha rero mu byukuri umwimbu turawubona byukuri kuko uravye n'aba MC abantu bose bagize icyo bashikirije hajya barabije barabanyeshuri bo muri DSC y'ufuno urumva yuko
ngo naho biruko ngo intambamye ntizibuze aho avuga ko byashika bakabura amahera yo kuriha ibibanza bakoreramwo umwe mu bakurikiranye izo nyigisho aratubwira zigiye kumumarira
ahanini navuze yuko ururimi rw'icyongereza ururimi rukoreshwa mu bihugu byinshi ku isi rero kuvuga yuko aho umuntu aha icyo ategekanye gukora cyose cyabisigura ko ngo ururimi rw'icyongereza rudashobora guhara aha navuga yuko haba muri business haba mu buzima butandukanye ndetse cyane ko turi muri East Africa Community ururimi rw'icyongereza rurashobora kudufasha cyane cyane ko muri East Africa Community bakoresha icyongereza mu bijyanye n'ubuzi umuntu arashobora gupostira ataka ikibazo kirimo kubera yuko abayishimiye yuko avuga ati jewe ndi kuri nivo y'abandi bavuga icyongereza hanyuma kubijyanye n'ururimi kandi nibaza yuko ubumenyi ndonse hajya baravuga ngo icyuma gikomeye cyake mu Rwanda sigura ko nanje ubumenyi ndonse byotegeza kubutanga abuha urundi gwaruka kugira ngo nako nyene utere rumenye ngo rurimi na cyane cyane ko ururimi ari ingirakamaro
kamenya ko bwari ubugira kabiri ibyo shyirahamwe ritanga izo mpapuro zerekana abakurikiranye izo nyigisho
nino kuri no nkuru turangirije ko amakuru twari twabateguriye tubamenyesha ko nubundi mubandanya mukurikirana imbonesha kuri JCTV muciye ku rubuga rwa Facebook, YouTube, Twitter na Instagram JCTV ibifurije ibihe byiza n'umwaka mushasha